mbele gi weche manyien. Penjo madore kaluwore kod gwandruok mosebedo kaneno e kind jolweny kod obila ma Thurka, kata obedo ni gimedo gima dibed ni kelo remo marachno pok oyangi.
Ka jalony mar weche mag arita Eric Okeyo lero kaka owinjo bed ni obila kod jolweny tayo tijegi ei dweni mar ang'wen ni kende, ma ok tin ne tipo adek, osemako jolweny kod obila ka gwandore kendo ging'wanore sati e yo ma ok nikare. Katend jolweny mag KDF oluwo ni gisechako timo nonro e wi wachno.
Koramga Juang George Bati noloso ripod ni kendo mae kaka.
Ei thuolo mar dwe achiel, gwandruok e kind jolweny kod obila osebedo kaneno ayanga. Gwandruok mosenyuolo penjo mopogore opogore e wi kaka kidienje ariyogo mag arita owinjo bed ni tiyo. Kaluwore kod ripot ma ogo e tesend obila ma Likoni Ferry e kaunti ma Mombasa, namba OB40 okwajo 27 okwajo 4 okwajo 2024 kar saa 12:12 odhiambo e kinde ma obila ma wuok e tesend obila ma Ferry nirito kar geng'o ne ji ma omaki. Nyamburko kido mar Land Cruiser manyo oting'o jolweny moko nyomolo kowuok e boma ma Mombasa kendo dino rangach ma iwuoke kapok jolweny mag pi ma lipodno ok oyango kwan gi nyowuok kendo rocho ratich chukdar mar kambi mar Ismax manyo yudo ni e tich. Lipodno yango ni kinde mane jaritno odhi mondo okonyre kuom obila kendo bang' obila temo kelo kwe. Jolweny go mag pi bende nopor kuom obila gapat kendo weyo gi kod hinyruok kane pok jolweny go idho nyamburko manyo gibiro gono kendo leny nyaka kama ok ong'ere. Ripodno yango ni obila manyoro jatechgi en Emmanuel Chigunda kod Anwar Hassan gi chukdar moyang kaka Wilson Obege. Kaluwore kod timno, andika mogol kokalo e mbui mar jolweny olero ni obila mag jolweny ma idendo ni military police osechako timo nonro. Gikoni kaka jolweny gitayo tijgi gi lony mamalo kendo ok ginyal siro timno. Kopogore kod rakruok malikoni kod Kilifi odiochieng manyoro, tarik 17 dwe mar ang'wen 2024, tim moro mayango gwandruok e kind obila kod jolweny Lodwar Turkana ne okere lai mag tudruok mag mbui, tipo ma bang'e to tend jolweny ne owacho ni ok ne en adier. Kaluwore kod jalony weche mag arita Eric Okeyo, owinjore ogai mar obila Japheth Koome kod jatend jolweny ma Kojolo Charles Kahariri ne osewuok oko kendo loso e wi wachno.
Ogai mar polis gi ogai mar Kenya Defense Forces, jalno makoro sani omako Kojolo, apis manye nitiere Jener Ogola, nyaka koro giwuog oko e ayula kapok wachni kodhi oko. Ogai mar polis pok owuoye gini nyaka nche gini chakre timore. Japheth Nchebere Koome, engineer, pok owuoyo about this confrontation. KDF are very tactical in their response. They are saying the incident is ugly. We are collaborating with the inquiry process. Very tactful, very sober, very plain, but does not deal with the issue. The issue remains.
Bang ranyisi yango ni moko kuom gwandruok itudo kod kaka kidienje ariyogo mag arita osebedo katiyo. Okeyo yango yo manyalo kelo kwe e yor tich e kind obila kod jolweny.
Regular police nyalo make to kosefwenyo ni en ofisa mar KDF to onego gi contact the nearest command mar military police. To askari mar polis nigi ratiro mar wacho ni askari mar lweny ni wayudo ka gimakosa wakawe, to nikech bende en gi kiraon mar sirkal. Military police nitiere, military police corps biuru en polis lakini ok mar Kenya, ma military. Omako jal motimo makosa to jalno either oja navy, oja air force, kata oja army.
Oluwo ni mondo jolweny okaw ting' mar tich mane timo kod obila, ahinya yore mag keto arita, nyaka pudh okang' makamano kod od bura.
To monde KDF obi o take over operation mar the disturbed area. The ideal situation is where the president must seek and secure a resolution of the National Assembly. Even the president cannot wake up and say deploy KDF in West Pokot without a resolution of the National Assembly.
Okeyo bende koni jatend piny e buche mar komiti mar arita nyaka kete twak wach gwandruok moseneno e kind obila kod jolweny mondo piny obed kod adier e wi ngirruok mar arita mar jopiny.
Maendi en gino monego bed agenda e bura miluongo ni National Security Committee ma jakombe en moluor Laktar William Samoei Ruto. The buck stops only with him. As a commander-in-chief, as a symbol of national unity of this country, you can't sit pretty moments after mourning your own chief of the defense forces. Your troops are confronting each other in the public glare. How safe is the public?